Ngoye igipolisi mu burere butanu b'igihugu n'abarongoye igipolisi ku rwego rw'intara 18 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dukorere hamwe ibikorwa bibiri ikorwa ca mbere cyari igikorwa cyo kwihereza hamwe umugambi w'ubushikiranganji ujejwe kugwanya igiturire haba mu bushikiranganji mu bisata byabwo eka mbere ukazoheza ukanatandukira no mu zindi nzego za leta uwo mugambi rero uri mu ntumbero ubushikiranganji bwihaye mu migambi nyamukuru ubushikiranganji bwemeye gushyira mu ngiro muri uwo mwaka w'ikigega cya leta w'2019 2020 ni umugambi uri ku mezi 12 aho dufise intego tuzoba twashitse ko munyamirama bizu Burundi yuko tuzaba dufise integuro itomoye izogwendegwako igihe cyose mu bushikiranganji mu gipolisi ijejwe no kurwanya no kurandurana n'imizi igiturire ari tuzoba kandi twashize ko no integuro y'umwaka irimo ibikorwa bizokorwa kugira ngo icyo gikorwa gikoreke tukomenyesha yuko kuva mu mwaka w'2017 icyo gikorwa cyatanguye mu nyamirama bizu Burundi tukaba twarangije umwaka w'2018 tumaze kukirangura kugeza ku bice 75 tukaba tubona rero ko ivyo bindi bice bisigaye bikenewe yini nteguro yihariye ku buryo navyo nyene bizoheza bikava mu nzira eka mbere akabaho n'ibikorwa bizokwama biriko birakogwa binakurikiranwa kugihe bikaja muri gahunda muri programme z'ubushikiranganji muri programme z'ibisata by'ubushikiranganji ico gikorwa rero cyakozwe hariho intumbero izosohoka hariho n'amategeko azokurikira n'ibikorwa bizokoreka muri ayo mezi 12 ikikorwa kigira kabiri cyari cyo gushyira umukono ku masezerano hagati y'umukozi n'umukoresha mu barongoye ibisata by'ubushikiranganji y'imigambi bishinze gukora bisunze integuro y'ibikorwa by'umwaka mu bushikiranganji bw'umutekano ibyo twise mu kirimi cy'igifaransa contrat de performance individuelle yerekana imigambi nyamukuru ingene izorangurwa n'icyo twiteze inyuma yaho iyo migambi iranguwe ni muri iyo mpamvu mwabonye abategetsi bagiye baraza umwe dusinyiranira nabo ivyo twiyemeje kurangura nkuko natwe nk'umushikiranganji amasezerano nkayo twahejeje tukayasinyiranira n'abaturongoye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuvyo ubushikiranganji buba bwiteze kurangura